Oyaore nyakora mogike no machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 19 dwe mar ariyo higa mar 2021. Nyinga Chris Owino, an kod oboke adek, The Standard Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni, what is Raila up to? What is Raila up to? En ni Raila Odinga ng'eyo ang'o? Ang'o ma Raila chano e pacho kae? Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ang'o ma Raila chano bang' ka nonro ne oyango ni moluor Raila Odinga, ogai mar ODM, osenyiewo choppers ang'wen manyien ma idhi tiyo kodo e yiero maduong' mabiro. Nonro kata maling'ling' ne oseyango ne jofwamb weche ni ogai mar ODM Raila Odinga osenyiewo choppers ang'wen manyien kowuok e piny France. Gino ma jolony mag siasa neno ni idhi tiyo kodo e campaigns mag yiero maduong' mabiro. Odiochieng' manyoro bende ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod jagoro machon mar riwruok mar piny mangima e weche mag ohala kod dongruok Laktar Mhisa Kitui kaachiel kod gavana ma Makueni Ngire Kivutha Kibwana. Magi jotelo duto moselano ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kendo odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga ne oromo kodgi. Gino mane oweyo jolony mag siasa kod penjo mathoth ni to Raila Odinga chano ang'o e pacho kae. E kindego Raila bende ne oyudo gari manyien ma nengone romo million 5 man kod speakers mitiyo kodo e public address mowuok e piny Amerika. Odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga bende nyoro oyudo gari manyien ma nengone romo million 5 man kod public address ma inyalo tiyo kodo e campaigns mag siasa. Iwacho ni magi duto sani koro omiyo jolony mag siasa neno ni ogai mar ODM Raila Odinga chan maloso kweth mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Nikech chenro nitiere mar nyiewo helicopters ang'wen kowuok e piny France. Iwacho ni ogai mar ODM Raila Odinga ne osetieko chenro mar nyiewo choppers ang'wen manyien kowuok e piny France. Bang'e to ogai mar ODM Raila Odinga bende nyoro oyudo gari ma nengone romo million 5 man kod public address mosebedo ka itiyo kodo e campaigns mag piny Amerika. Kaachiel kod odiochieng' manyoro Raila bende ne otimo romo kod Ngire Kivutha Kibwana, mano gavana ma Makueni, kaachiel kod Laktar Mhisa Kitui. Magi jotelo moselando ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Magi gin ranyisi ni ogai mar ODM Raila Odinga seche moko dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. What is Raila up to? En ni ogai mar ODM Raila Odinga osenyiewo choppers ang'wen manyien kaachiel kod yudo gari ma nengone romo million 5 mar public address mitiyo kodo e campaigns, mane oti kodo e campaigns mag piny Amerika. Kaachiel kod odiochieng' manyoro ne otimo romo kod Ngire Kivutha Kibwana, gavana ma Makueni, kaachiel kod Laktar Mhisa Kitui. Magi jotelo moselando ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Koro magi gin ranyisi ni ogai mar ODM Raila Odinga nyalo dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. It oboke mar ariyo en ni Ker Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod joten migepe piny owacho mare mar Jubilee. Kata kamano, jalup Ker William Ruto ne ok ochopo e romo ma kamano. Odiochieng' manyoro e kar jot mar ker, mano State House, Ker Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod joten migepe mage kaachiel kod CS mag piny owacho mar Jubilee, kama ne gitwak e wi chenro mar keto e tim Big Four Agenda mag Ker Uhuru Kenyatta. Kata kamano, jalup Ker William Ruto to ne ok ochopo e romo ma kamano mar ten migepe mane otimore kar jot mar ker kata State House odiochieng' manyoro, kendo kelo penjo mathoth ni bende manyiso ni Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto osiepgi oserumo chutho kose. Nikech joten migepe duto kaachiel kod CAS mag piny owacho ne nie romo ma kamano mane otwak e kaka piny owacho dhi keto tim Big Four Agenda mag Ker Uhuru Kenyatta. Kata kamano, jalup Ker William Ruto to ne ok ochopo e romo ma kamano. It oboke mar adek. Jagongolo kata jago thum marahuma mar piny Nigeria Fela Kuti inyalo dhi dhial kaka achiel kuom sulwe mag Rock and Hall of Fame. jagotho marahuma mar piny Nigeria Fela Kuti idhi dhial kata idhi sidh kaka jathum maduong' e piny mangima e chenro miluongo ni Rock and Hall of Fame. Mano e it oboke mar adek kama jagotho marahuma mar piny Nigeria Fela Kuti idhi rwako nyinge e nying jothum momiluoro e piny mangima miluongo ni Rock and Hall of Fame. It oboke mar ang'wen, it oboke mar ang'wen en ni Ker Uhuru Kenyatta ogwelo jolony madito weche mag somo mapacho kae e chwalo agenda mar CBC. En ni Ker Uhuru Kenyatta ne ogwelo jolony ariyo madito e weche mag somo e pacho kae mondo oket e tim lai manyien mar somo kata syllabus manyien mar somo mar CBC. Jolony go gin Dr. Julius Juan kaachiel kod Dr. Sarah Ruto. Magi gin jolony madito e weche mag somo e pacho kae ma odiochieng' manyoro Ker Uhuru Kenyatta ne ogwelo mondo odhi ota chenro mar keto e tim lai manyien mar somo kata CBC, mano syllabus manyien. It oboke mar auchiel. Ogai mar duond od bura mar ODM Raila Odinga osenyiewo choppers ang'wen manyien ma idhi tiyo kodo e yiero maduong' mabiro. Ogai mar ODM Raila Odinga osenyiewo choppers ang'wen manyien. Choppers gin ndek kalapapla ang'wen manyien kowuok e piny France. Gino ma jolony mag siasa wacho ni magi gin ikruok mare motelo ne yiero maduong' mabiro. Mopogore kod nyiewo ndek kalapapla kata choppers ang'wen manyien kowuok e piny France, Raila Odinga bende odiochieng' manyoro ne oyudo gari ma nengo ne romo milion 5 man kod sound man kod public address system mitiyo kodo mosebedo ka itiyo kodo e piny Amerika e romo galamoro mag oganda kata galamoro mag public rallies. Iwacho ni Raila nyoro odiochieng' manyoro ne oyudo gari ma nengo ne romo milion 5 man kod public address system mosebedo ka itiyo kodo e piny Amerika e galamoro mag oganda kaachiel kod timo romo kod Ngire Kivutha Kibwana kaachiel kod Laktar Muhisa Kitui. Inyalo paro ni Laktar Muhisa Kitui ne olando ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. E korka kore Ngire Kivutha Kibwana, mano gavana ma Makueni, bende ne oselando e kinde machien ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Koro ma ne owe jolony mag siasa kod penjo. Madibed ni Raila temo loso kweth mare motelo ne yiero maduong' mabiro. Nikech kopo ni ok odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, ang'o momiyo onyiewo choppers kata ndek kalapapla ang'wen manyien kowuok e piny Amerika? Ang'o momiyo nyoro omiye gari ma nengo ne romo milion 5 man kod public address system ma itiyo mosebedo ka itiyo kodo e galamoro mag oganda e piny Amerika kaachiel kod penjo ni ang'o momiyo otimo romo kod jotelo moseyolando ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro? It oboke mar abiriyo en ni counties 11 e pacho kae osepuodho bill mar BBI. Counties 11 e pacho kae osepuodho bill mar BBI ka odiochieng' manyoro county ma Nairobi, Kisii kaachiel kod Vihiga nyoro puodho bill mar BBI kendo chwalo kwan counties mosepuodho bill mar BBI e pacho kae nyaka counties 11. Inyalo paro ni mana counties 24 kende ema dwarore mar puodho bill mar BBI to eka oganda dhi e ombulu mar paro. Mano e nyim oboke mar abiriyo. Counties 11 e pacho kae osepuodho bill mar BBI kama odiochieng' manyoro county ma Kisii, Vihiga kaachiel kod Nairobi nyaka Laikipia nyero puodho bill mar BBI. Kendo Laikipia ne obedo county mokwongo kuom county mag oganda jorabuon mane opuodho bill mar BBI. It oboke mar aboro en ni moko kuom jogo makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae dwaro ni jalup Chief Justice ma pacho kae Philomena Mwilu ocham muma mar apisi kaka jalup jal buche maduong' ma pacho kae mondi eka okaw lemo mar jal buche maduong' ma pacho kae e yor kojolo. Activists mago jo makedo ne ratiro mag oganda dwaro ni Philomena Mwilu ocham muma mar apisi kaka jal buche maduong' ma pacho kae e yor kojolo mondi eka odhi nyime kod bura ma otude kod e nyim doho. It oboke mar 11 jood bura ng'ur mokalo kod okang' mane okaw kod ker mar gwelo nyadendi Mwenzi kaka jametre mar piny Kenya e South Korea. It oboke mar 12 lose wi jago moro miluongo ni Andrew Muoko, mano Sergeant Andrew Muoko, mane owacho ni ne ogolo omenda maromo 300,000 mondo eka oyud tich ka jalweny ma pacho kae. Sergeant Andrew Muoko ne olero ne doho ni ne ogolo omenda maromo 300,000. Ne otiyo kod omenda maromo 300,000 mondo eka oyud tich kaka jalweny ma pacho kae. Mano ne owacho e nyim doho odiochieng' manyoro, kama ne owacho ni ne otiyo kod omenda maromo 300,000 mondo eka oyud tich mar jolweny e pacho kae. Mano nyiso mana kaka mibadhi otimo newa e migepe mag piny owacho ma pacho kae. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke, kama penjo maduong' en ni ng'ano madhi chungo Manchester City? Mano e penjo mane tok oboke mar The Standard. Ng'ano madhi chungo Manchester City ma sani koro liet kapas e lig maduong' mar piny Ingereza, English Premier League. Oboke mar ariyo an kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wache nyim oboke mar Daily Nation en ni 13 new national tests to replace KCPE and KCSE. 13 new national tests to replace KCPE and KCSE. En ni jopuonjre ma jo klas aboro, jopuonjre ma jo primary kaachiel kod jo secondar dhi timo penj maromo 13, penj madhi kao kar KCPE kaachiel kod KCSE. Jopuonjre ma pacho kae ma jo primary kaachiel kod jo klas 12 dhi timo penj maromo 13 e pacho kae. Penj madhi kao kar KCPE kaachiel kod KCSE e lai manyien mar somo mar CBC. En ni kaluwore kod lai manyien mar somo mar CBC, KCPE kaachiel kod KCSE idhi gol oko, kendo jopuonjre dhi timo penj maromo 13, penj madhi kao kar KCPE kaachiel kod KCSE. Jopuonjre ma jo primary dhi timo penj maromo 5 madhi kao kar KCPE, eka penj modong' tidhi timo e secondary, penj madhi kao kar KCSE. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Jopuonjre ma jo primary kaachiel kod jo secondary pacho kae dhi timo penj 13, penj madhi kao kar KCPE kaachiel kod KCSE e lai manyien mar somo mar CBC. It oboke mar adek en ni county ma Kisumu loso chenro moro ma ka okete tim to en ni geche ok bi mi thuolo mar chopo e chuny boma maduong' ma Kisumu. En ni county ma Kisumu loso chik ma ka odhi puodho to en ni geche ok bi mi thuolo mar chopo e chuny boma maduong' ma Kisumu kochopo chieng' tich ariyo ka tich ariyo juma ka juma. Mano chik ma iloso kod county assembly ma Kisumu, ma ka opuodh to en ni geche ok bi mi thuolo mar chopo e chuny boma maduong' ma Kisumu chieng' tich ariyo ka tich ariyo juma ka juma. It oboke mar ang'wen, jalup ker William Ruto wacho ni olorne oko mar romo mane otimre e kar jot mar ker odiochieng' manyoro. En jalup ker William Ruto wacho ni ne olorne oko kod jodito mag piny owacho e chopo e romo mar ten migepe mane otimre e kar jot mar ker odiochieng' manyoro. Inyalo paro ni odiochieng' manyoro ker Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod jotend migepe duto mag piny owacho mar Jubilee, kama ne gitwak e Big Four agenda. Kata kamano, jalup ker William Ruto ne ok ochopo e romo ma kamano. Kata kamano, Ruto wacho ni ne olorne e romo ma kamano kod jodito mag piny owacho, ne otame chopo e romo ma kamano kod jodito mag piny owacho. Koro penjo en ni nitiere ng'at ma dito e piny owacho kata ng'ama duong' e piny owacho mohewo jalup ker William Ruto kigolo ker Uhuru Kenyatta, nikech en the second in command. It oboke mar abich, counties mag Laikipia, Kisii, Vihiga kaachiel kod Nairobi ne opuodho bill mar BBI odiochieng' manyoro. It oboke mar auchiel en ni piny Kenya oyie tiyo kod chanjo mar AstraZeneca e kedo kod tuo mar COVID-19. Piny Kenya oyie tiyo kod chanjo mar AstraZeneca e kedo kod midhusi mar COVID-19 e pacho kae. It oboke mar aboro en ni jopuonjre ma jo primary dhi timo penj 5 kar KCPE. En ni jopuonjre ma jo primary dhi timo penj 5, penj madhi kao kar penj maduong' mar KCPE. It oboke mar 10 loso e mibadhi mar Eurobond ma iwacho ni okelo chwanyruok e kind Auditor General machon ma pacho kae Dr. Edward Ouko kod piny owacho mar Jubilee. Weche moke counties kaachiel kod weche mag ohala tok oboke mar Daily Nation loso e weche mag ohala kama migao mar omenda e pacho kae wacho ni piny owacho chano tiyo kod migepe mag piny owacho e yudo omenda maromo bilion 23 e budget manyien ma pacho kae. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thoro mar wach e nyim oboke mar The Star en ni Uhuru didn't invite me to State House. Ruto, en ni jalup ker William Ruto owacho ni ker Uhuru Kenyatta ne ok ogwele e romo mar joten migepe manotimre odiochieng' manyoro e kar jot mar ker. Ruto owacho ni ker ne ok ogwele e romo mar joten migepe manotimre odiochieng' manyoro e kar jot mar ker mano State House. It oboke mar ang'wen nyaka it oboke mar abich en ni auchiel kuom apar mag oganda ma pacho kae iwacho ni ji auchiel kuom ji apar ma pacho kae ok nyal chiemo didek e odiochieng'. Iwacho ni dhano auchiel kuom ji apar ma pacho kae ok nyal afford chiemo didek e odiochieng' e pacho kae. It oboke mar auchiel en ni jalup ker William Ruto ne owacho ni ne ok ogwele e romo mar joten migepe manotimore odiochieng' manyoro e kar jot mar ker mano State House odiochieng' manyoro. It oboke mar abiriyo en ni Uhuru kod piny owacho dhi medo ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jalup ker machon Kalonzo Musyoka omenda mag pension mosebedo ka imiyogi e pacho kae. Kae e chenro manyien, ogai mar ODM Raila Odinga dhi yudo omenda maromo milion 200 dwe ka dwe. Ka jalup ker machon Kalonzo Musyoka bende dhi yudo omenda maromo milion 200 dwe ka dwe kaka pension margi. Poni chenro ma ichano kod ker Uhuru Kenyatta idhi puodho kod tend migepe. En it oboke mar aboro, it oboke mar ochiko loso mane ywaruok mane kind Okiya Omtatah kaachiel kod jal buche ma Kojolo ma pacho kae Philomena Mwilu. Mano bende makelo wa gikono nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Oriti masani, nyinga Chris Owino.